landed now with me. Get kind of little man. Hey, you got to see after God.
Yeni bengelana njani mgeni sana namhlanje sokhuluma ngodaba okwenzeke kule sonto amalikane isenzo sika DJ Tira ngaludaba ukuthi amaqala le sonto kwavela ukuthi uma kaMampintsha ogama lakhe kuzama kunukumede akasekho emhlabeni abezindaba bavezile ukuthi umama kaMampintsha usishiye ngesonto ngabo 11 ebusuku izindaba zokuthi umama kaMampintsha akasekho emhlabeni ziphumile lapha enkundleni zokuxhumana ngomsombuluko ekuseni. Hhayi, kuyabonakala nje ukuthi nje kubi okwenzeke kulo mdeni lo ngoba akuphelanga ngisho inyanga angcwabe uMampintsha, manje sebezongcwaba umama wekhaya. Ngidabukela nje usisi kaMampintsha uPinki ngoba ubesangangcwaba ubhuti wakhe, manje sekumele angcwabe umama. So sokhuluma ngakho futhi ukuthi uDJ Tira uhambile wayovakashela umndeni kaMampintsha emvayeni ukuthi kuvela indaba zokuthi akasekho umama kaMampintsha emhlabeni. Uvelile laphana ke usisi kaMampintsha ogama lakho Pinky. Ngiyacabanga ukuthi usisi wakhe lo ebonga ngesenzo esenziwe uDJ Tira ukuthi nje ahambe azobabona, ukukhombisa nje ukuthi umngane oqotho kuMampintsha. Asihle isenzo senziwa uDJ Tira sokuthi avakashele umndeni kaMampintsha bese bobini nje. Ngiyayithanda lento ayenzile ukukhombisa khona ukuthi akawuyena umngane kaMampintsha, ngoba naku uMampintsha bekade ephila, akasekho manje emhlabeni. uMampintsha usaqhubeka futhi usenza isenzo sobungane emndenini kaMampintsha. Ngicela ngitshela lapha-ke comment section ukuthi nizizwa kanjani ngalezi ndaba. Ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu. Ngicela ni like and subscribe and share le video. Ngibonge kakhulu, nisazokwenza kanjalo.